ne imba yemake bandoka komuri kune vanhu revane mavambo kansi kwedu kune vanhu tivape mavaso iva musiya nowena pane makadzi yetu dzivanzo sikanwa nesudhanao ina mukapu ndichiona ndigonekuchaku